we are in New Zealand. It's Ben. We're gonna go down the slopes. This is for Gigi. Alright. Let's go! Go, go, go! Look at this beautiful view. Ben's taking his time. Beautiful. Hi! Alright. I'm skiing one-handed. This is for Gigi. Da 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 da